sikhala sonke ingoma yamakhulu mabini amashumi asixhenxe anesibozo 278 ukuthi sihlangene kuyo indlu yakho izanawe sesingene ebusweni bakho mawuselungise thina abantu bakho sakubhubha singeniswe ezulini lakho xa sisithela umama unjobeni asikhokele ngokuthandazo Oh,